Simon's Manzo.
Nganza wethu ngithale ngiqhamukela kini njengoba ngibonile ukuthi iningi lenu lilale liphatheke kabi izolo, bengifisa ukunisiza kodwa umthetho oqhamuka phezulu benginakawutholi ukukhuluma into engineqiniso ngayo. Into elilaliseka izolo ningaphathekile kahle ilo iNews no-SABC News abakhuluma mangahlaza cwe, ayikho into abayikhulumayo, bathi the case has been withdrawn, besho umkhondo. Into engekho ke leyo nganiza kwethu kuqhutshwa ipropaganda. Ukuba kuthiwa ngiyazenzela ngaba ngisawabuki onke la mashaneli aqamba amanga, ngoba banamanga baqamba amanga ngomkhondo. Niyangizwa mthini? Uthiwa the case has been provisionally withdrawn. Angazi noma ningizwileni isilungu lesi engisikhulumile. Yebo, lokho kusho ukuthi icala lihoxiswe okwesikhashana. Izathu kezenza ukuthi icala lihoxiswe okwesikhashana, inkantolo ithe bacela ukuthi inhlangano nenhlangano ivule icala eliqondene nayo. Zingenzi njengoba inhlangano ngicanze u-22 or 26 lapho, I'm not sure. Inhlangano nenhlangano kufanele ivule i-case yayo. So hayi ukuthi icala selihoxisiwe ukuthi umkhonto ulihoxisile icala, icala lisazobuyela khona enkantolo. Nganza kwethu ngiyanicela, ngicela ukuthi nimusukuzwa ngeyindaba eyikhuluma amampunge, eyikhuluma iphutha. Ilokho nganza kwethu engizonazisa khona ukuthi ngiyanicela, akunacala ekuthiwa selicishiwe, cha icala licishiwe okwesikhashana, usalungiswa usenama correction verbiterance ngeAfrikaans, ulungiswa amaphutha abe khona ecaleni ebekade livuliwe. Alikho icala elihoxisiwe. Angazi noma ningizwe kahle, ngicela ukuthi nganiza kwethu ningaphathekani, ehlisani imoya, imoya ibe phansi. Njengamanje emkhontweni bonke ababeze ngokuthi mhlambe bazoqhutha bazohamba bonke, ngoba njengamanje ufuneka ngaphela abantu abazomeka iqiniso emkhontweni nabafuna impumelelo yomuntu omnyama. Zonke lezi nkinga ebhekene nomkhonto into eziyodlula, ezifana nezimvula ezifika ngamandla kodwa ziyothi zingathula lezo mvula bese siqhubeka nendlela. Akukho okuzovimba umkhonto ekutheni abantu abamnyama ubalwele ngalendlela ofuna ukubalwela ngakhona. Ngicela ukuthi iy'ndaba zoma TV ake niyeke, kaningene nje la ku-TikTok nizothola iy'ndaba owizona zona, ngoba niyoze nibe nezinhliziyo ngendaba nje ka-eNews beno-SABC News. Khona le enye i-channel i-Newsroom. I-Newsroom ngiyayibona nayo ihambahambi ibe nophethe enyani ibuye iyiqondise iyihambise. Ngiyakubona i-Newsroom. Ngiyena ngikubhekile yonke into oyenzayo. Ngiyanicela nganiza kwethu, ngicela siyibambe ngale ndlela esiyibambe ngayo. Ningezwanga abantu, ningaphendulani nabantu. Akusona isikhathi sokuphendula abantu njengamanje. Isikhathi sokufocus. Ileyo nje into efunakala. Niyazi ukuthi nokhetho lomasipala selula eduzane, so kufanele ukuthi sifokase sibheke phambili. Unxamalalo uzoyilungisa yonke lento eyenzakalayo. Thina into edingekalayo support, siphinde sifokase, nizobona ukuthi kuzokwenzakalani. Le khulunywa o-SABC no-eNews ayikho amampunge, futhi njengamanga ngisuloku ngithi amampunge banamanga, baqhuba ngipropaganda yabo nge-MK, and i-MK isikhona angeke iziye ndawo. Ilokho kade ngizonitshela khona nganiza kwethu, ngicela nehlise imoya, nazi ukuthi yonke into ihamba smooth.